kiro hamwe nabasigaye mu gihugu
biciye mu makuru atohojwe neza yireke ibitsata byose by'ubuzima bw'igihugu
ikiganiro humura Burundi
gica
ku rubuga rwa RPA kuri wezi 3 akaburungu RPA akaburungu BI
ho mura Burundi.
Kuri micro muri kumwe na Marie Ange irakoze. Turi kwa kabiri igenekerezo rya 2023 ruhuma umwaka w'2021 mwakoze kwitabisango ry'amakuru mu Kirundi aca mu kiganiro muri Burundi. Munkundire aya makuru tuyahereye ku ngingo nkuru ziyagize. Inyuma yaho hagaragariye itunganywa ribi mu gutanga ibibanza mu buruhukiro umushikiranganji w'amagara y'abantu hamwe n'umushikiranganji w'indero ico kibazo bagifashe mu minwe aho havuye hahanwa bamwe mu bakozi bajejwe uburuhukiro bw'ibitaro bimwe bimwe byo mu gisagara cha Bujumbura muri ano makuru twabateguriye muraza kuvyumva. Haraciye igihe kitari gito abagenda n'umugera wa sida bataronswa ifashanyo y'ibifungurwa basaba kuronswa ico bafungura kubera ko badashobora gufata imiti y'ubwo bugwayi bwabo badafise ico bafungura. Nkuko musanzwe mubimenyereye ku misi yose ya kabiri kigabane cha kabiri cha kino kiganiro ni ikigabane turiho uyu munsi tuganira n'umwe mu baharanira agateka kazi na muntu mu Burundi muri kino gihe akorera mu buhungiro mu buhinga bw'ivyuma ndiko mfashwa na Risika Bera afatikanije na MSTV ni yunge ko mukanya inkuru mwimwe ukwayo. Nongere ndabaramutse ndabahe nikaze amakuru reka tuyahere mu gisata camagara y'abantu haraciye amezane abagenda n'umugera wa sida bataronka ifashanyo higizwe n'ifungurwa bari basanzwe baronswa mu gihe benshi muri bo basanzwe ari bantaho nikora basaba abagira neza kubagarukira batarasinzikara kuko ibyo bifungurwa byabafasha mu gihe baba bariko bafata iyo miti. Inkuru tuyibaze Emmanuel Ndayishimiye.
Ivyo vyo kurya abagenda n'umugera wa sida bari basanzwe baronka bigizwe n'ibiro 5 vy'ibiharage, ibiro 5 vy'ubufu bw'imyumbati, ibiro 5 vy'ubufu y'umusururu hamwe n'ikiro kimwe c'amavuta. Abo bagenda n'umugera wa sida bakavuga ko mu gihe batoronka iyo mfashanyo bishobora gutuma basinzikara na rijya benshi muri bo ari banaho nikora.
Twebwe abantu basanzwe bagenda na umugera wa sida turi mu bantu bari batoranijwe mu boronka ibifungurwa turafise ikibazo kubera tumaze amezi atari magereza bironka kuva mu kwezi kw'11 twararonka ivyo bifungurwa natwe rero twari dusanzwe turi kurya imiti fuvanza kandi tukaba turi mu bantu mu bipimo vyerekanye yuko turi mu bantu bafungura nabi.
Bagasaba amashirahamwe ya Orafasha ariyo Croix Rouge na PAM kubandanya.
Tukaba dusaba ko mwotubariza ivyo bintu vyagiye kuko kugeza uno munsi tutabona yuko twari dufata iyo miti ataciro tumara na burya ibipimo vyerekanye ku magara yacu vyifashe nabi turi mu bantu bari ku rwego rw'abantu bafungura nabi.
Amakuru twakuye mu ishirahamwe Croix Rouge batumenyesheje ko umugambi wo gufashisha ivyo vyo kurya abagenda n'umugera wa sida wahagaze kuva mu mpera z'umwaka turangije ariko bagasaba abagenda n'umugera wa sida gutenyenya kuko hari ayandi masezerano bariko bagirirana na leta kugira uwo mugambi usubire gutangura.
Emmanuel Ndayishimiye tuve mu Burundi dusibire mu gihugu cha Tanzania aho igihugu cha Tanzania cagirizwa n'ishirahamwe mpuzamakungu OMS kuba ataco kiriko kirakora mu kugwanya akaranda ka COVID-19 ni mu gihe abatanzania babandanya gukora ingendo mu bihugu bibanyi ibishobora gutuma ako karanda kagorana gutuzwa mu karere kose ico gihugu giherereyemwo. Idonido na Walter Kwizera.
Igihugu cha Tanzania gisabwa gufata ingingo ruhasha zo kurwanya ikiza cha corona kuneza y'abatanzania ubwabo ariko kandi no kuyibihugu bibanyi na cyane cyane ivyo mu karere. Ivyo byashikirijwe na Tedros Adhanom umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu gita amagara y'abantu OMS abikikije mu itangazo yashize ahabona kuri uyu w'Imana. Uyarongoye OMS yanamenyesheje ko atari rya mbere asaba ico gihugu gufata ingingo zo kurwanya COVID-19 akababazwa nuko ivyo yaganiriye n'abategetsi batari bake bake bico gihugu mu mpera z'ukwezi kwa mbere kuyu mwaka mu bijanye no kurwanya ako karanda byabaye amasigara cyicaro kubwo yarongoye iryo shira hamwe muza makungu gitahamagara y'abantu ku isi uko gufata minenerwe ikiza cya corona ngo bishobora gukwegera akarambaraye akarere kose na cyane cyane ibihugu bibanyi bya Tanzania Uburundi budasizwe inyuma kuko benshi mu batanzania babandanya gukora ingendo baje mu bihugu bibanyi bamaze gupimwa bashitseyo bagasanga barwaye COVID-19 nkuko biri muri iryo tangazo ry'uwarongoye ishyirahamwe muza makungu gitahamagara y'abantu ku isi Vyongeye uyo mutegetsi muri OMS asaba Tanzania kwameshira habona ibitegiri by'abandura COVID-19 no kumenyesha aho uwo mugero ugeze kuko bitigiri vya nyuma by'abanduye ako karanda muri Tanzania byashikirijwe muri ndamukiza umwaka uheze ayo leta yavuga ko abantu 159 ari bo bamaze gutorwa uwo mugera ivyo biruko mu gihe bamwe mu bakozi bamashira hamwe yakira impunzi z'abarundi bava mu gihugu cya Tanzania bimaze kugaragara ko bandura ku bwinshi umugera wa COVID-19 bandujwe nabo barundi baba bahungutse
Walter Kwizera nawe tugukengurukire mu tukiri muri Afrika y'ubuseruko umunyamabanga mukuru w'umujyango w'ibihugu bigize Afrika y'ubuseruko yagirizwa n'abashinga amateka b'uyo mujyango kuba ariwe yasubije inyuma uyo mujyango mu gihe hasigaye iminsi itarenga ine ngo arangize ikiringo ciwe abagize uwo mujyango basana biruhutsa kuko ku bwabo babona ko agiye hageze inkuru ya Vicky Chris ninteretse
Umujyango wa Afrika y'ubuseruko ushingiye ku nkingi zine ni duane rusangi isoko rusangi ifaranga rimwe hamwe n'ishingo rya leta zunze ubumwe za Afrika y'ubuseruko abashinga amateka bo mujyango bagiriza Libera Mfumukeko ko kuva ashingwa ayo mabanga y'umunyamabanga mukuru w'umujyango atanimwe muri izo nkingi zine zigize uwo mujyango yigeze ateza imbere mu kinyamakuru The East African inimero yo kwa 2022 Ruhuhuma abo bashinga amateka bo mujyango EAC bagiriza Mfumukeko ko nyabuna tatanije inzego zose umujyango ushingiye ko harimo inama nshikiranganji inama shinga amateka na sentare y'uwo mujyango umugwi w'abakozi bo mujyango wa EAC abashinga amateka n'abandi bo muzindi nzego batashatse ku kinyamakuru The East African kibavuga amazina babwiye icyo kinyamakuru ko Libera Mfumukeko komanda yiwe yaranzwe n'agasuzuguro ko yerekanye ko adashoboye amabanga ashinzwe ko atazi kwigenza ruhoro bimwe bita kuba umudiplomate mu Gifaransa kandi ko atazi kujana nibihe Abdikadir Adene aturuka muri Kenya we avuga ko Mfumukeko atashoboye bikwiye kwigenza nk'indongozi Abdikadir Adene ati dugurezwa mugina kuntware ya Mfumukeko umujyango wa EAC wacitsemo imigwi Ibisata n'inzego z'umujyango navyo bikaba bidakora uko bikwiye ndugaye twamugina ikindi Abdikadir Adene avuga ngo nuko ivyo bisata n'inzego bisa nibidakora kunyungu zimwe kubwo ikinyamakuru The East African abashinga amateka b'umujyango bagiriza Mfumukeko ko atigeze yitaho kurondera uburyo butuma umujyango ushobora kugira inguvu z'ukurangura imigambi yawo Libera Mfumukeko biciye kuri icyo kinyamakuru ariyamiriza ivyo birego kubgiwe ngo kukiringo ciwe ntako atakoze kugira ngo umujyango utere imbere biciye ku nkingi zawo zose Libera Mfumukeko ariko yasozera ikiringo ciwe cy'imyaka 5 arongoye ibiro by'umunyamabanga mukuru w'umujyango EAC yaginywe n'inama y'abakuru b'ibihugu bagize uwo mujyango mu kwezi kwa kabiri 2016 maze ikiringo ciwe kikaba cyatanguye itariki 26 z'ukwezi kwa kabiri uwo mwaka nyene yasubira umunyarwanda Richard Sezibera bitegekanijwe ko uzomusubirira azotogwa n'inama y'abakuru b'ibihugu kwa 27 uku kwezi
Vicky Chris ninteretse nawe urakenuye tuve mu bihugu bihurikiye mu mujyango wa Afrika y'ubuseruko tugaruke mu Burundi abayobozi b'ibitaro basabwa gukosora itunganywa ribi gibonekeza mu gutanga ibibanza mu burukiro ibyo byafundikiwe mu nama yahuje kuri uyu wa mbere umushikiranganji ajejwe amagara y'abantu ubujejwe indero hamwe n'abarongoye ibitaro bimwe bimwe ni nyuma yaho bigaragariye ko abatanga ibibanza mu buruhukiro bw'ibitaro bimwe bimwe bananiza imijyango yabuze mu kubategeka aho bagurira ibyankenerwa bijanye no gushingura tubibaze Clovis Niyonzima
Irwi ryaciye ku mbuga ngurukana bumenyi umunyagihugu ariko atabaza avuga ukuntu yajuragiritse akabura uburuhukiro ashiramwe wiwe yari yitavye imana n'iryo ryatumye umushikiranganje w'amagara y'abantu n'uwindero bihutira gufata mu minwe itunganywa ry'uburuhukiro mu bitaro bitandukanye uwo munyagihugu akaba yavuga ko yaciye ku bitaro bya Hwakared Hôpital Militaire na Prince Regent Charles hose bakaba bamuhaye inomero ya telefone imwe nye niyo nimero yahabwa akaba yamutegeka kubanza kugura ikinogo gukoresha isandugu hamwe no gukota ivyuma ndangurura majwi kunzi sanzu ikora igikorwa cyo guhambisha abantu pompe funeble fleur naturelle nayo ikabisanzwe ari gwiwe umushikiranganje w'amagara y'abantu hamwe no windero baci batuma ko vyihuta kuri wa kabiri abarongo bitaro bimwe mu bisanzwe bifise uburuhukiro n'abandi bategetsi barabwa n'ico kibazo muri iyo nama harumvijwe abasanzwe barongoye uburuhukiro ku bitaro bitatu byo mu gisagara ca Bujumbura aho umunyagihugu yaciye abakozi bakora mu buruhukiro bw'ivyo bitaro barafatiwe ibihano kuko abo bategetsi basanze bakorana n'uburongoye inzikora igikorwa cyo guhambisha abantu uretse kubafatira ibihano by'akazi bakaba baciye bashikirizwa n'igipolisi kugira amatohoza abandanye hamenyekane ababiri inyuma mu rwandiko rwasohotse inyuma y'iyo nama yahuje abo bashikiranganje n'abo barongoye ibitaro nta namwe hagaragara ingingo zafatiwe Etienne Ntakarutimana asanzwe ari nyene iyo nzu yo gufubisha abantu muri ubwo rwandiko abo bashikiranganje basaba barongoye igisagara cya Bujumbura gushiraho uburuhukiro rusangi buzoza burakira abantu bapfiriye muhira n'abaguye mu mpanuka kuko uburuhukiro busanzwe buhari bwakira bapfiriye mu bitaro
Ibiganiro vya RPA mubisanga ku mbuga ngurukano bumenyi zitandukanye Facebook, YouTube, Twitter no kuri wezi tatu akaburungu RPA akaburungu BE
Amakuru ya RPA murashaka kandi kuyaronswa muyasabye ku murongo wa WhatsApp akamenyetso ko guteranya 49 151 2463 48 ibikorwa byo kubaka isoko idasanzwe bita zone economique speciale bisa nivyahagaze kuva bitangura mu mwaka wa 2017 ico nico catumye umushikiranganje wa mbere aja mu Gatumba kuri uyu wa mbere kubaza neza aho ingorane ziri leta hamwe nishira hamwe ryahawe ico gikorwa bose batanako umwikomo inkuru twateguriwe na Emile Nibasumba
Isoko idasanzwe yiswe zone economique speciale bitegekanijwe ko yubakwa ku mahegitari arenga 540 gushika ubu irimo ihangari nayo nyene itarahera neza kuri uwa mbere igihe umushikiranganje wa mbere Alain Guillaume Bunyoni yajayo yari yaherekejwe n'abandi bashikiranganje aho muri zone Gatumba Alain Guillaume Bunyoni yasa n'udategera icyatumye iyo soko idasanzwe itubakwa kandi haheze imyaka tatu ibikorwa byaratanguye imyuzurira iguma yibonekeza muri zone Gatumba ikiza cha coronavirus cyatumye ababa mu mahanga bagize ishira hamwe proserbe gahawe isoko batita bamanama biri mu vyasiguwe ko byatumye ibikorwa bidindira ariko harimo n'indi ngorane y'ukubura abagwiza tunga batanga amahera y'ibikorwa ishira hamwe proserbe rikaba ariryo ryategerezwa kubarondera bivanye n'amasezerano rya giraniye na leta y'u Burundi ariko rero uwaserukiye iryo shira hamwe nawe nyene yaravuze ko leta yakweza amaguru mu gutanga makuru amwamwe hamwe no kwitaba amanama mbere ngo abagize leta bari bababwiye ko bagira bironderere abandi bagwiza tunga babikora nabo baca bamera nk'abacika intege nahishira hamwe proserbe ryavuze ko gipfuza kubandanya ibikorwa umushikiranganje Alain Guillaume Bunyoni yasavye ko amasezerano ahuza izo mpande zibiri yosubira kwihwezwa kugira barabe kwahuye nibihe tugezemmo leta y'u Burundi ikabifisi ihangiro ryuko iyo soko idasanzwe bise zone economique speciale ifashe igihugu kuronka amahera y'agaciro biciye cyane cyane mu rudandazwa hagati y'u Burundi n'ibihugu byo mu karere harimo Repubulika iharanira demokarasi ya Congo
Emile Nibasumba tubandanyirize ano makuru ku nkuru iciye ku masonga mu gisata cagateka kazina muntu abanyagihugu bavuga ko ari banye na matongo yo muri Kigeri miteramo bari bahawe isango ryo mu gatondo ko kuri no wa kabiri n'umushikiranganje w'ubutungane n'ubu ntibakiriwe abo banyagihugu bamaze iminsi bitura ubushikiranganje bw'ubutungane ngo buhagarike abariko barubaka mwayo matongo kuva ku wa 14 nzero uno mwaka inyuma yuko bayakomorewe n'ubushikiranganje bw'inyubako imvo itangwa nabo banyagihugu akaba ari uko urubanza rwabo n'ubushikiranganje bw'inyubako hamwe n'uburaro rukiri mu bushikiranganje bw'ubutungane Imvura ivanze n'urubura yaguye kuri uyu wa mbere muri commune Busoni y'intara ya Kirundo yarononye imirima itari mike n'amabarabara amwamwe iyo muri iyo commune muri kino gihe abanyagihugu bahuye n'ivyo byago basaba abagira neza kubagarukira tubibaze Hervé Niyuhire
Iyo mvura ivanze n'urubura yaguye muri komine ya Busoni mu ntara ya Kirundo hari hagati y'isaha 9 n'isaha 10 z'umuhingamo imitumba yasinzikaye cyane n'umutumba wa Kagege na Rugarama bimwe mu vyononyo n'iyo mvura harimo imirima y'ibitoke imyumbati ibiharage hamwe n'amazu agera kuri abiri yasambutse bamwe mu banyagihugu bo muri komine bavuga ko namwe mu mabarabara agize yo komine yahononekariye uno munyagihugu aravyigana
umuhingamo harabwe pura nyinshi yarimo umuyaga mwinshi n'urubura ruke hama hatereye harashoboka amazu abiri ibiti biragwa mu ibarabara biratsibira ibarabara n'amabarabara akaba yarononekaye cane izo nzu yari yarononekaye ubuho yarayiyongerekanye rwose.
Iyo mvura nyene ngo yaranishe ibitungwa bitaramenyekana igitigiri na cane cane ivyari biziritse mu ishamba nkuko isoko rya RPA aho ibusoni ribandanya ribimenyesha. Muri kino gihe abanyagihugu bagize ivyago basaba bagira neza kuhagarukira ko kuko basigaye bifumbereje eka na bamwe mu batware baho baganire na RPA basaba leta gufasha abo bantu kuko nivyo bari bizeye kuzo kwifashisha mu misiri imbere vyatwawe n'iyo mvura. Ugo rubura gushika mu gatondo ndo kuri uyu wa kabiri rukabagwari rucibonekeza ku mitumba imwe igize iyo komune ya Busoni.
Hervé Niyuhire tukiri mu gisata cibidukikije Uburundi bwahawe ibikoresho bifasha igihugu mu gukingira igisenge hamwe no guhangana nibi nihindagurika ry'ibihe mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kuri uyu wa kabiri hatunga imana Berkimas umuyobozi mukuru ajejwe igisata cibidukikije n'igisata cyo gutunganya ibisagara avuga ko ibyo bikoresho bahawe bifite agaciro k'ibihumbi 66 n'amajana 762 z'amadolari y'abanyamerika. Tumukurikire
kuva ku igenekerezo rya 6/0 umwaka w'1997 igihugu cyacu cyarateye umukono ku masezerano y'i Montreal ajyanye no kurwanya imyuka mibi ibangamira igisenge naho iyo myuka itari bwaboneke mu gihugu cyacu cyangwa ngo dukore ibikoresho biyisohora naho rero bimeze uko igihugu cyacu kiguma cyubahiriza cyongera gikurikiza imigambi mpuzamakungu ijyanye no kubahiriza ayo masezerano yashyizweho n'ibihugu byose byateye ko umukono. Nico gituma umugambi w'igihugu ujanye no kurwanya iyo myuka mibi igihugu cyacu cyashyizeho imigambi itandukanye kugira gishobore na cyonyene gushika ku ihangiro ry'amasezerano y'Montreal mu ntumbero yo kuyubahiriza. Muri iyo migambi tuvuga nko gukarihiriza ubwenge abahinga bakoresha ibyuma bikanyisha hakiyongera ko no kubaronsa ibyuma bibafasha muri ico gikogwa mu ntumbero yo kurwanya imyuka mibi ibangamira igisenge. Mu ntumbero yo kujana n'ibikoresho by'ubuhinga bushasha igihugu cyacu cararonse ibindi bikoresho duhawe n'ikigo Ozone tukaba twabyakiriye uno munsi bakazofasha ishimwe mu nyigisho z'abantu batandukanye byongeye bifashe n'amashuri atanga ubumenyi ku banyeshuri bujanye n'ibikoresho n'ibyo byuma bikanyisha. Ni muri iyo ntumbero uno munsi twaje kwakira icese ibyo bikoresho twarose bigizwe n'ibikoresho bifasha mu gukora ibyuma bikanyisha ku buhinga kubibungabunga n'ibindi.
Humura Burundi.
Nkuko bisanzwe ku minsi yose ya kabiri uyu ni wa mwanya w'ikigabane turiho uyu munsi RPA ikaba iganira n'umwe mu baharanira agateka kazina muntu mu Burundi muri kino gihe akorera mu buhungiro. Umutumire akaba ari cegera cy'umukuru w'urunani rw'abanyagihugu b'intungane RCP mu mfunyapfunyo y'igifaransa. Ikigabane turiho cyo kuri uno munsi mugishikirizwa na Emmanuel Niyungeko.
Turiho.
Turiho ni kiganiro gica hirya no hino uko imuzi barundi zibayeho mu bihugu bahungiyemo. Turiho abatumire batubwira gahomba igihugu cagize mu gihe kimaze kiri mu magume.
Turiho.
Mugishikiriza ku minsi yose ya kabiri kuri Radio Public Africaine ijwi ry'abanyagihugu.
Shiukute. Shiukute. Ndabaramukije nongera ndabahikaze nshuti namwe bakunzi b'ikigabane turiho aho tuyagana barundi bahunze igihugu c'amavukiro guhera mu mwaka wa 2015 biturutse ku gatotezo bakorewe nyuma yo kwiyamiriza ikiringo cha gatatu c'umuhisi Perezida Petero Nkurunziza. Muri abo barundi bahunze rero harimwo abari bahurikiye mu migambwe itarabwa ryiza n'uri ku butegetsi hamwe n'abari mu mashirahamwe adaharanira ibyicaro vya politiki. Kuko muhejeje kuvyumva uyu munsi tuyagana umwe mu bari muri ayo mashirahamwe aharanira agateka kazi na muntu akaba n'icegera cy'umukuru w'urunani rw'abanyagihugu b'intungane Prezon des Citoyens Probe mu rurimi rw'ikinyamazuru. Kuri mikro muri kumwe na Emmanuel Niyungeko, mu kanya turaduga ku ijambo.
RPA nijisho mu gutwi nijwi ry'abanyagihugu.
Ndasubiye kubaha ikaze mwebwe mwese muri ko muratwumviriza. Imbere yuko twinjira mu ido nido rya kino kigabane, tubanze duhakanya umutumire abanze yidondore abari ko baratwumviriza yongera natubwire inge no gorunani RCP gwavutse.
Icyo ni bigira Jerude, nkaba ndi umwe mu ranye yateze na muntu, nkaba ndi cyaje shurungo yishira hamwe n'uko ndi ntungane. Kazi de sa problème kiri mi kino funofu nkaba nahunze mwaka 2016 kigezo rya 10 ntwarante yuko mpunga nakora inama y'episkopi Gatolika y'u Burundi mu isata cy'ubutungane n'amahoro. Ariko aho sinamaze imyanya minini yo kubera yanatanguye mu mwaka 2015 mbere yaho nawe mwigisha aho nigisha amashuri yisumbuye ibyigwa bijanye na karahise indondabihugu hamwe n'icyigwa nkundisha gihugu aricyo bita civisme mu kirimi cy'igifaransa. Nkaba rero iruhande y'akazi kamisi yose nari nsanzwe ndi mu mashirahamwe atandukanye kandi hatazi na muntu cyo nkaba nikora nyuma y'amasaha y'akazi. Ishirahamwe urunani kandi ntungane cyavutse mu 2003 ariko ryagiye kwemerwa kugeza mu 2006 kugeza ku 9 mu mwaka 2005 nyuma y'inama ntunganya ishirahamwe asambi constituante yatunganijwe igihe cya 2008 kwezi kw'indwi mu mwaka 2004 mu bigo bya kaminuza y'u Burundi. Icyo gihe rero abagize icyo cyumviro abagiye mu nama ya mbere ntunganya ishirahamwe bari basore n'inkumi 46. Icyo gihe rero intumbero bwa mbere twari twafatiye turabye ingene byo gushakifasha icyo gihe yari icyo cya kabiri cy'intwaro mfata kibanza nyuma y'amasezerano yarusha y'amahoro gusubiza hamwe Abarundi.
Ugo runani rumaze kwemererwa gukorera ku mugaragaro rwaciye rwihutira guha inyigisho urwaruka rwo mu mashuri yisumbuye kurwanya abaryibiturire hamwe n'akamwana wa mama biri mu byo bashize imbere.
Niho rero tubona tuti uyu munsi turabye mu gihugu hariho bijanye n'ibiturire cyasaga umutungo ya leta cyanye n'akamwana wa mama cyane cyane kina cyo gikomeye rero cyakiye nuko hariho abantu babugaruka cyangwa iki batagifize akarorero k'umuntu w'icyitegererezo urabirako. Rero kadushingishije hamwe bigizwe na fasoni bashinga ntahe mvuga kuri bahanira kurwanya kamwana mama bane yatezera muntu hama kandi bashobora gufasha mu iterambere ry'igihugu iterambere rusange. Dushyirahamwe yashatangura inyuma y'itariki 2016 z'ukwezi kw'icyenda tanu korera ku mugaragaro. Icyo gihe cyo twateye twihutira nk'ishyirahamwe tubona yuko tubahera mu mashuri yisumbuye hamwe na za kaminuza kugira ngo tubigishe tubereke imyifato imico yogenga abantu ejo cyangwa ejo zuba abajijwe amabanga y'igihugu. Nzari dushinga rero umugwi urategura igitabo twise imfashanyigisho kugira ngo tuzoshinge amakrebe amashuri atandukanye kugira ngo ariyo duhera mu mashuri yisumbuye niyo twahereye kubera ko imyaka yagira ahera niko abanywanyi bagiye bagwira. Tuba dufise abanywanyi mu ntara zose uko ari 18 zigize igihugu cy'u Burundi. Abatse rero muri ayo mashuri dushireyo amakrebe ashobora gufasha kwigisha abantu bakiri mu mashuri yisumbuye biroshe ko bumva gusumba abantu maze gukura. Iruhande yaho cyo gihe nyine hari hamaze gushingwa kombase do merida rirwanya giturire turatangura kuyimenyekanisha. Hari umwaka kugira kabiri tugira isabukuru ya kabiri turagira ibiganiro bitandukanye ku radio bitandukanye kugira ngo tumenyekanishe cyane cyane uwo munsi mukuru. Hanyuma ca turaja mu mugwi wafashije kugira ngo haboneke itegeko rirwanya igiturire hamwe no kurwanya isezagura amatungo ya leta byaje itegeko rije gufasha naho hamwe ubunenge butari buke ariko yari intambwe nziza rwose. Tugiye gihe rero taje tubandanye tusaba yuko hobaho kunagura iyo tegeye kugira ngo ryabe bose ntagire umwana n'ikinono hama twajamo nabanda n'amashahamwe twashinga urunani igwanu bahanira intwari bereye taje tufasha rero gaze tatanga ibyumviro amashahe yibutsa yuko ishyamwe ryacu n'ubwo rundi ari mu bafasha gutegura aba mugambi w'iterambere ibita CSP ya mbere ngo ico gufasha inyinda bande bashobora gutera imbere imaka y'15 amashirahamwe arimo urunani n'intungane twagiye mu bantu batuti ikintu cy'igihugu nicemewe n'amategeko cemewe ibyo ashingiro nicemewe kandi n'amasezerano y'amahoro y'ubusweza hamwe abarundi arusha dushya mu cerero riba rimwe yagize ibibazo agarikwa hanyuma agafutwa urundi
Amaze gushika mu buhungiro Gervais Nibigira umugabo w'imyaka 47 y'amavuko yabandanije akora mu ntumbero yo kubandanya avugira abatagira aho bavugira ibi rero ngo babikora nk'ukwitangira abanyagihugu
rero natse guhunga sinaciye ndera maboko naciye mbona yuko bikenewe yuko umuntu bibandanya ahanira atazina muntu kwambe umuntu yokibutse yuko guhanira atazina muntu sakazi ni impano umuntu abafise kubera iyo barakazi ntamera umuntu yoronka yemba ni ibintu biba biri muri we bihatandukanye n'akazi natondo avuga ati ndafise amasaha nkura naya amanyata nkaruhuka ariko atazina muntu umuntu agahanira amasaha yose manya wose abagifise izunguvu zo gukora tuma dushaka mu buhungiro rero aho donye yuko ibandanya aba ijwi ry'umunyagihugu adafise ahoshkereza ibyo ariko nabona kandi ibyo byagize akamaro haba ku gihugu haba ku banyagihugu kubera bikorera mu gihugu byashoboye kumenyekana bifashijwe n'amashyirahamwe byabashyiramwe turimwo canke amashami yacu dukorana tukanandi kandi amashami asanzwe afise intumbero yo kwanatsina muntu kugira ngo ashobore gutambutsa ibigoye abarundi haba mu bivugwa mu bikorwa mu mice yose y'igihugu uko isanzwe cubatse
Uri radio shahuri radio
Nubu nyene ni kigabane turiho Mbega none na kahe kamaro kibikorwa vy'urunani rw'abanyagihugu b'intungane RCP mu mfunyapfunyo naho icegera cy'umukuru w'ugo runani mu mwanya uheze yarahejeje kuvuga ko atarakazi nyezina aremeza ko bituma ashobora kubeshaho umuryango wiwe nayo kubijanye n'amakuru ajanye n'ihohoterwa rya kiremwa muntu bashiramo vyegeranyo vyabo umutumire amenyesha ko bayahabwa n'abantu batandukanye
akarushuka rimwe rero nuko muri akazi bituma umuntu atiyebura bati ndi kumwe n'abandi turavugana n'abandi turashoboshiriza ibyumviro cyane cyane bigatuma biremesha wa munyagihugu atafise aho avugira ariko ashobora kuvuga ati jemerewe kuri uko nuko ibishikirize umuntu ashobora kugira cyangwa rira gihugu naho yoba atari mu gihugu hagati kandi imwe na rimwe biratanga inyishu imeze neza hama kandi no ku muryango abari mu muryango babona yuko umuntu ahari mu muryango wanjugizwe n'abana babiri jewe n'umfaso ni hanyuma rero nk'umwana ageze kujya mu ishuri umuntu bacarondera uburyo ushobora kubandanya yiga kugira ngo ntazogere ntambamye mu mibereho yiwe kubera byashikiye umuryango wiwe ababyeyi bagahunga cyo bituma rero ibyo dukora bica bifasha kugira ngo umuntu ashobore kuriha twankenerwa mu zamba misi yose naho bitaba byoroshye ubwo yuko rero umuryango ushobora kubaho umuntu ashira ineza imbere y'umwana kugira ngo ejo ntazorirane ababyeyi avuga ati kubona mwarahunze byatumye ntiga byatumye mbaho nabi cyo tumaye umuntu cyahita ku rutare kugira ngo umwana ashobore kubandanya yiga ishuri ejo nawe ashobore kwiteza imbere kubyerekeye naho ikibazo babajije uti none ko mutari mu gihugu bya makuru muronka bigenda gute kuko mwami kumasohora ibyegeranyo buri kwezi nyine tutuba nk'amakuru rero imyazi yuko uyu munsi abonetse ubuhinga bwa no gutuma tumara ko makuru aho usanga rero abantu mu gihugu baronka kuko kandi kuyatanga kubera barazi yuko bayaha abantu bizeye ndashobora kuyashikana imbere hama kandi nacyo nuko uyu munsi abantu benshi batwizera kubera bazi yuko twafashe byinshi hatukiye mu gihugu cyane tumaze kuba tumaze gushika mu buhungiro cyo tumara rero ico nta kibazo kinini yakihari abaduha amakuru bari mu gihugu bari mu ntwaro n'abandi mutekano bari mu kubera si bose baba ndi kubaneze ngo bari mu gihugu cyo tumusanga rero amakuru aboneka
mugihe bakorera kure y'igihugu camavukiro ngo birasaba ko amakuru bahabwa babanza kuyaca irya nino mu kubaza amasoko atandukanye umutumire arongera akavuga ko kubona hari bamwe mu barundi bahunze kandi bahora bafasha mu iterambere bitanga ishusho mbi ku gihugu
n'abanyahe nuko usanga amakuru utaronka wegereye aho ikintu cabereye usanga kenshi yagoye cese ayo kubanza kuyatoza neza ukabaza amasoko menshi kugira ngo ejo ntuze ushikize ibintu bitatojwe neza ntamba myindi nuko usanga amakuru utaronkera ku gihe nuko uba uri mu gihugu ariko mwagaragaza uburyo bose ashoboye akoranye n'abandi basanzwe bakorana mu Rwanda yatazi no muntu kugira ngo baronke amakuru yizewe kandi ashobora kugita afashije haba abanyagihugu bari mu gihugu canke abahunze igihugu
hama ikindi naco nuko kubona abantu twarahunze ku gihugu ni igihombo kinini ya gose igihugu keneye umuntu wese yaba muto yamukuze bwa mbere hoho hariho ibyo twaterera yaba iterambere rusange mu byo twakora mu buzima butandukanye hama ikindi naco nuko igihugu cy'amavukiro kiba igihugu gikeneye abacu kumva rero yuko hariho igihugu kidakeneye igihugu bivuye kumvo zingene igihugu gitunganijwe gitwawe bwa mbere hoho biraha cushumbi igihugu ubuhungiro cyane bagiye gutembera ariko ubuhungiro burigisha kandi nk'ubu hamaze kubaho ubuhinga bwa none umunsi munashobora gukorana n'abandi baba bari mu gihugu baba ari hanze habaye ibyigwa twabonye yuko umuntu ashobora gukora ibintu byinshi nayo batari mu gihugu
mu gusozera kino kigabane umutumire Gervais Nibigira ahamagarira abarundi gukora icigwa mu byashikiye igihugu muri kahise hamwe no kumenya ko igihugu bagisangiye bose maze birinda ibibatandukanya leta nayo ngo yari kwiye kureka gufata abaharanira yubahirizwa ry'agateka kazi na muntu nk'abansi bayo ahubwo ko bahari kugira bayikebure
bameho nuko abarundi baba bahunze cyane bakiri mu gihugu bamenya kwiga kuri kahise nabaje kubona yuko uyu munsi ibyagiye bishikira kahise ku Burundi sanga ntacigo twakuye muri kahise byashikiye Burundi Burundi bwikukiye umunsi rero abandi bakwiye kubona yuko bohindura ingendo bakabona yuko tazokwama mu bya bindi by'ubwoko mu by'intara hama tubona yuko kandi igihugu ari muri rusange tuza kubamo basabikanya ibihari kandi nuko rero abantu batukwibura kamenya yuko ejo bucabwa cyane yandi hama kandi ibyo bizosuba kikarema kamenya neza aba muramweza kandi manura cyane cyane abarongoye igihugu nuko bamenya yuko abana yatazira muntu samansi b'igihugu haba gusaba fasha kugira ngo igihugu gishobe gutunganywa neza kwashikiriza bitagenda neza rimwe na rimwe bashikiza nibyo tumwe bigenda neza cyo tuma rero leta n'abayirongoye bakwiye kubona yuko kubona ari amashirahamwe yahagaritswe hari abarongoye amashirahamwe barimo ubuhungiro ntibihagateka abarongoye igihugu haba gusaba bitukije igihugu bati nja igihugu abana yatazira muntu bamenyesha makuru mu batotezwa bazi yuko uyu munsi hari babisanga badashobora kugyogora kuri abavati avuga ejo nawe tujye uwanje hari abavuze baciye bapfungwa abaciye bicwa baciye bangazwa rero twasaba yuko hoba gukubita agatima mpembero abantu bone yuko igihugu icya Barundi bose ataho umuntu adoshira uwundi twese dukeneraniye baba bari ku ntwaro baba bari mashirahamwe nabo bose bagice bashikize mu gihugu bose baba bari kubaravuga kugira ngo igihugu gishobore kuronka umurongo mwiza uzotuma imyaka izoza ugwaruka zokwaruka zobaye ati harabaye abantu bari bafashe igihugu ariko ntazobira bati banaka bagiye bishe amacakubiri bagize gute rero tumenye uko igihugu kizokwama ariko abantu aba bakirongoye tazokwama ari bo bahari bwatsi burasha kubishiza ubundi kandi aturi harabandi ariko byambaye nuko igihugu kizokwama igihugu c'abarundi bapfasoni n'abashinga ntahe rero nyoze ku munsi atakuraba neza yo mugwi uyu canke uri ya wa mugambo canke ntara canke iki ariko akabakundira neza y'abarundi bose
Nyo kuri ako kamo gategwa abarundi bahunze ndetse n'abari mu gihugu duciye dusozerera ko ikigabane turiho cyo kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya 2023 ruhuma umwaka w'2021 ndashimiye mwebwe twari duteramanye nongera nkengurukira bimwe bivuye ku mutima umutumire Gervais Nibigira asanzwe ari cegera cy'umukuru w'urunani rw'abanyagihugu b'intungane Prison des Citoyens Probe mu rurimi rw'ikinyamazuru yafashije kukibashikiriza numvise ingene ugo runani rwavutse n'igikorwa rujejwe cyane cyane gishimikiye ku guharanira iyubahirizwa ry'agateka kazi na muntu hamwe n'intwari ibereye Emmanuel Ninge ko mwari kumwe kuri mikro ndabasezeye ndabifuriza amahoro atangwa n'Uhoraho
Turiho
cyari kiganiro turiho kitubwira ingene abarundi bahungiye hanze y'igihugu babayeho n'agahombo katewe n'indiane za politiki igihugu kirimo.
Tugushimire Emmanuel Niyunge ko ku kigabane turiho uhejeje kudushikiriza. Shimire bagenzanje buruganda rwa RPA umume wese kucyo yaterere kugira ngo aya makuru ashobore kudushikira. Nkengurukire mwebwe mwese mwadutije umwanya wanyu mukadukurikira. Lucy Kabera na MSTV Niyunge ko bakoze ibishoboka byose aya makuru akabashikira atantambamye ndabashimiye. Marie Ange irakoze nariko ndabashikiriza amakuru mu Kirundi yaciye mu kiganiro muri Burundi cyo kuri uyu wa kabiri genekerezo rya 2023 ruhuma umwaka w'2021 ndabike banure ndabifuriza amahoro n'umutekano na gahwane.
Burundi.
Ni kiganiro gihuza abarundi bahunze igihugu c'amavukiro n'abasigaye hagati mu gihugu
biciye mu kubashikiriza amakuru atosoye.